usebenzele. Lento zamu ifuna ngenkani kimi, nazo ngisebenzele. So tata skuku, tata skuku, usfale zozwele. Ezozwele, no faga mas pesu zoza. When I think of life,
your eyes change color when you laugh, baby. Ain't no lie, I can see it in your eyes, baby.
I hope it's a beat.